hose hari bimenyetso ko mu Burundi hari umugwi w'abantu bifuza kugarukana intwaro y'umugambi umwe. Ivyo ni bimwe mu biraje ishinga Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama nkuru y'abepiskopi yo mu Burundi babisohoye mu itangazo ryabo ryasomwe kuri uyu munsi w'Imana. Inama nkuru y'abepiskopi Katolika rero ikaba igabisha ko bene uko gukumirana ariko kwamye gukwega akaga mu Burundi. Twumvirize Padiri Agatunga Hungu yasomye iryo tangazo mu mwuka y'imisa yo muri katedrale Regina Mundi kuri uyu munsi w'Imana.
Muri kahise kiki gihugu cacu turazi ukuntu Burundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukumirana n'uko kwikwegera ko ubutegetsi bwose. N'ubu tugumana umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abifuza intwaro yo tugarukana ku ndinganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimwo n'idahuje ibyiyumviro n'uburi ku butegetsi, gutyo abarundi bose bagashobora gushikiriza ibyo bafite ku mutima no mu bimenyeshamakuru by'igihugu, bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakuburagizwa. Gutunganya amanama no gushikiriza icese iziyumviro ntibihagije mu gihe abarundi batobafise umwidegembyo wo gutunganya ukuntu baja hamwe bateza imbere n'itunga rusange. Ivyo bishizwe mu ngiro niho twoba turiko turitegurira neza amatora twimirije kugira ngo amatora atawe yakumira akorewe ahabona kandi mu mwidegembyo ibiyavuyemo bikemegwa atagahigihigi.
Inama y'abepiskopi Gatolika mu Burundi ivuga kuri yaje ishinga n'ukuntu akazi gatangwa mu Burundi kubwabo bagasanga akazi gatangwa hatisunzwe ubumenyi ariko hisunzwe umuhate w'umuntu mu bikorwa by'umugambi uri ku butegetsi. Ivyo ku bwa Ekleziya Gatolika bikagira ingaruka ku butunzi bw'igihugu aho usanga hahembwa ibinebwe n'abasuma mu butunzi bwa leta n'ubunyene. Padiri Agatunga Hungu:
ikibazo cy'ubutungane kiranafitaniye kiranafatiye no kuko ntamabanga n'akazi bitangwa n'inzego za leta. Turumva abantu batari bake bidoga ko mu itangwa ry'akazi hatarabwa ubumenyi, ubukerebutsi, ubuhinga n'ubushobozi, ariko ko harabwa cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire. Ivyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi. Ivyo vyose bikagira ingaruka mbi ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura, maze kurya igiturire bikagenda zimonogoza. Birabereye ko indongozi be n'abajejwe ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo Umurundi eka n'uba mu Burundi wese atunganigwe, uwarenganijwe arenganurwe, atekanigwe mu biwe no mu byiwe. Nkako nk'uko twabivuze, kuko kose habaye akarenganyo ntigahanwe, niko agahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bibyara induru n'ingwano.
Aho hari mu misa yo kuri katedrale Regina Mundi kuri uyu munsi w'Imana we yari Padiri Gahungu Agaton. Tubandanye n'ibijanye na politike igidakenye mu Burundi ngo n'amafaranga yo gutegura amatora ari nacyo gituma leta y'Igitega atamuti musimba ku bijanye n'uburyo bwo gutunganya amatora mu mwaka uza. Ivyo vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega, aho yari aramutse atanguza icese isekeza y'inyigisho zo gukunda igihugu. Waramutse igihugu yanibukije ko naho guterera amatora abanyagihugu bonyine aribo babimisabiye ngo nta gahato kazojamwo kandi umuntu azotanga uko avyifuza. Evariste Ndayishimiye:
maze iminsi ndonko ubutumwa bw'abambaza igihe bazotangurira guterera amatora nkumva kanyamuneza ko kubona k'abarundi bamaze gutegera icyarico ukwishyira n'ukwizana mu gihugu cyabo kubona abarundi basigaye bitunganiriza ibyabo batarinze gutega amashyi n'intambwe ikomeye kuri rihanga ryacu ry'abarundi ubu abarundi barazi ko bashoboye kandi bararemye ntanyeka rero ko amatora butadutunganya mu mwaka uza azogenda neza cyane amatora aterekanijwe mu mwaka uza azorenganizwa hakoresheje uburyo bw'igihugu nk'uko nyine na mwebwe abarundi mubyipfuza kandi kuri twebwe nta bwoba ikidakenye mu barundi n'uburyo bwo guterera amatora nicyo gituma mfashe kano kanya subire ndababwira yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe mugabo ntimuvuge ngo nuko ngo tuba twaherewe nambana gatoyi igikorwa cyose kije twese rutegerezwa kugiterera ni muri iyo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe ubu nta n'umwe tuzokata ku mushahara wiwe keretse uwisabiye abifuza gushyigikira muri icyo gikorwa cy'amatora rero ntimwitinye
naho kuba babibaza ko bariko barirukira abanyagihugu kubera leta ikenye Evariste Ndayishimiye yazamirira kure akavuga ko n'uburyo bukenewe atari bwinshi kubera bimwe mu bikoresho byakoreshejwe mu mwaka w'2020 nk'amasanduku y'amatora bazokongera bakayikora ko kubera kimeze neza biturutse kubwira n'ubukerebutsi bw'indongozi z'umugwi wa rujerwa matora muri ico gihe
aho bukera ababijejwe bazobaha inimero yaho muyashira kandi nagira ndamenyeshe ko no muyo mwari mwaterereye mu mwaka wahera hari hayacagutse ko nico gituma mwumva tutariko turidodomba ngo turabuze ico duterera mbere rero nagira mbonereho akaryo ko gukengurukira bimwe by'imvamutima abari barongoye umugwi wigenga ujejwe amatora kubwira n'ubukerebutsi bakoresheje na cyane cyane ko uretse gutegura neza amatora barongeye barabungabunga ikigega babungabunga n'ibikoresho aricyo gituma ndabaremesheje mu mwaka w'2025 tuzokoresha uburyo buke kuko baratubikiye ibikoresho bimwe bimwe twahora tugura yatubwiye nk'utuzu tw'ubwiherero uri kwishyira mu ibahasha yababwiye nkarya amasandugu byose biracari ngaho barabibungabunze nagira nsabe mukomere amashyi abari barongoye umugwi w'amatora
Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi tumiramatse tubandanye mu kanya
ndabona uburundi butakigurana butakisa mifashanya ahubwo ariko bufasha abantu ndabye umuvuduko ntuvuduseko ubu tugira dutere imbere birahimbaye kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe uburundi igihugu cy'umunezero mu burundi hashitse abantu baratwenga umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u rwanda niwe wenyine
Nyo mwuso gihugu tizo gira zero mbega tizo gira nane kutomba afayite niviva kwa tukwa kuze kwa rumu entreprenere tukawa atacho duha mawoko tulibinevge nivizi gihugu chagifise tulabinyonora tugasavota nono mwuso chashite kuri zero ofka tizo gira gute
kumakura janye nindero na inababgie munhango zaya makuru abakuta kivi babigisha wakushule shingiro ya Nyamahongo ni muri zone ya Kigwe na muri komine ya Rumonge ntara ya Rumonge basaba ubuyobozi bw'indero muri komine ni ntara ya Rumonge kubishuriza gahembo kabo bamaze amezi atatu badahembwa mu gihe abavyeyi bemeza ko amafaranga y'abakuta kivi bahembwa ari bubayatanga bakavuga ko bitumvikana ko abo bakuta kivi batarashikirwa nako gahembo kabo inkuru ya Vicky Kaiso nineretse
kwishushingiro rya Nyamahongo muri komine ya Rumonge hari abakutsa kivi batanu nkuko bivugwa n'isoko ryacu kuri iryo shure abo bakutsa kivi bamaze amezi atatu badahembwa kandi amahera bahembwa atangwa atangwa n'abajeyi nayo akaba yaratojwe aho abanyeshure amajana 550 umwe wese yatangishijwe 2008
baravuze ibintu bikorwa ngo bazokora nta nakimwe bigeze bakora ijo cyakabiri baratoje $1,500,000 naho baratoje n'isho bakabaha byari kugenda neza ko nta kindi gikorwa na kimwe kihari uretse gusa kwa amafaranga bari kuratozwa yicwa ay'ababenefone
uko kutari yabakoza kivi bikaba byatumye hari abanyeshure bo ku mashure bakoresheje kw'ibibazo bataha bataronsa amanota kubera bakoza kivi bahisemo kudatanga amanota y'igice cya kabiri
aho intandaro ya byose n'amafaranga y'abakutsa kivi bo kuri ekofone amahoro abo nabo bakutsa kivi baje gukoresha kuri ekoforuse hanyuma bahitana impapuro za ekoforuse barakosora bashobora kumenya amanota bafashe amanota ya rusengo n'ay'anyamahongo byose baragumye
abo bakutsa kivi cyo kimwe n'ababyeyi barereye ku mashuri shingiro ya rusengo na nyamahongo basaba bashimitse umuyobozi w'indero muri komine cyo kimwe n'umuyobozi w'indero mu ntara kugondoza iyo muyobozi w'iryo shure kugira ngo abahe agahembo kabo abana babone kumenya umwimbu w'igice cya kabiri duhamagaye Manase Nsabiyimbona umuyobozi wa ekofone Nyamahongo kuri icyo kibazo yishyuye efuperi ko amahera y'abakutsa kivi ahari ariko adashobora kuyabaha nabo badatanze amanota bavanze gutanga
urakoze Vicky Kristo n'interetse ku makuru ajanye n'imibano naho haraheze hafi ukwezi hibonekeza ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cankuzo imodokari zimwe zimwe zikaba zarahagaze kubera kubura igitoro abafite imodokari bavuga ko kugira ngo haboneke iritsiro rimwe ya magendo bariha amafaranga 15,000 inkuru ya Emile Nibasumba
Abanyagihugu bo mu gisagara cya Cankuzo bamenyesha ko kurondera igitoro muri iyo ntara ari nko kurondera umuzi w'ibuye. Uwo munyagihugu avuga ko bashobora kumara ukwezi kose ata station imwe ironse igitoro mu ma station abiri ari aho ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo.
Ikibazo cy'igitoro twarabyibagiye mu Cankuzo kigaye kananira bahinga ukwezi kose turashobora guhera kane mari imwe iboneke ku ma station abiri ari ngaho mu Cankuzo urumva ko ari ikibazo.
Iryo soko ryacu rimenyesha ko niyo kibonetse kuri station imwe usanga hatonze imodoka nyinshi bahaye nkeyi bagaca bavuga ko caheze ubu benshi bakaba bagurira essence kuri magendo amafaranga 15,000 iritiro
kandi mucyanga hatonze imodoka zishika amajana abiri ahito baratanga ase kuri 30 nabona ngo kiraheze ibibazo kandi tutakiremo ntibamo rero hitse kibura kabisa ibyo bitaro byarabaye ndaje ahito ndasubira kandi n'ibisaro rero
abo banyagihugu bamenyesha ko kubera ubukene bw'igitoro ibintu byinshi byaduze ibiciro nk'amatike yo kwiyunguruza hamwe n'ibifungurwa bimwe bimwe bagasaba leta kuraba ingene ikibazo cy'igitoro cova mu nzira ngo kuko kimaze imyaka myinshi kivugwa ariko atamuti gitoregwa
urakenuye Emile Nibasumba kibanza kirimo inyubakwa z'ikigo ndangakaranga kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura kirangwamo umwanda mwinshi ivyo bikaba biteye amakenga bakorera hafi yabo bagatinya mbere gushobora kwandura indwara zimwe zimwe abanyagihugu bakabasaba barongo igisagara cha Bujumbura gutorera umuti ico kibazo inkuru twibaze Emmanuel Niyungeko
inyubakwa ndangakaranga iri hagati mu gisagara cha Bujumbura hafi y'igituro cy'amabisi ajya mu buraruko bwo mugwa mukuru w'ubutunzi neza na neza imbere y'ibiro by'ishyirahamwe posita ku mpande z'iyo nyubakwa hari imyanda igizwe n'ibisigarira by'ivyamwa byaboze ubumwanya amacupa yo mu bwoko bwa plastike n'ibindi amasoko yacu mu bakorera hafi y'iyo nyubakwa amenyesha ko iyo bugorovye abana bo mu ibarabara hamwe n'abafasha b'abadereva b'imiduga ariho bihagarika umunuko rero utegwa n'iyo micafu urabangamira abarangurira imirimo muri ico kibanza bakanatinya mbere ko bashobora kuhandurira zimwe mu ndwara abanyagihugu basaba barongoye igisagara cha Bujumbura gutorera umuti ico kibazo mu ruganda rwa radio RPA nitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana haramutswa igisagara cha Bujumbura ngo agire ico ashikirije kuri izo mpungenge z'abanyagihugu
urakoze Emmanuel Niyunge ku nyuma y'akaruhuko turatandukira makuru ajanye n'impunzi
Burundi butakigurana butakisaba ifasha ahubwo ariko ufasha abantu Ndangu mbundu kwa mbundu mseko kwa tukia mtende. Vila himbale kuro mbola wadu wa nezelewe. Amarundi uwozi wa nezelewe. Umurundi kubusumu nezelewe. Umurundi wa sisamadu wa lakwenga. Umurundi wa nezelewe ni wa murundi yeme lakumuja uutene kubuku anda. Niwewe yenu uka chingiko.
Mbeo mwesogi huku kitokira nsero mbega nisogenana. Nanegu tomba wafahite niwa. Kwa tukwa mwuzi kwa rumu entreprenere, tukawa atacho duha mawoko. Tulibinevge, nivzigi huku chagifise, tulabinyonora, tugasavota. Nono mwuzi chashitse, kuri zero ofka.
Leta ya Tanzania irabandanya kubura gizi mpunzi z'abarundi ziri ku butaka bwayo nk'ibiriko birakogwa n'umukuru w'ikambi ya Nyarugusu muri district ya Kasuru mu ntara ya Kigoma kubw'impunzi warongoye kambi amazi iminsi aca kubiki no kumabuye ategeka abarongoye amazone abamwe abarundi ico bazovuga mu gihe userukira ishiramo mpuzamakungu ku isi yemirije kugendera iyo kambi izo mpunzi zigwa ko mu nama yo kuri wa kane ya Samajenje yategetse abakuru Amazone kwa mashure yigamo abarundi yugawe n'ishiramwe IRC kuko yarasigaye agaragara bitumwe n'uko abarundi batasha ari benshi umwe muri izo mpunzi amyesha kandi ko banabujijwe kuzotanga inyandiko zivuga ku buzima babayemo kuri uwo mushitsi yimirije kwagendera Nyarugusu umwe muri izo mpunzi arabitubwira
Kurasa manano wa shifte zone wagira ko uwo mushitsi ari tarachane ikete bashobora kumuhacana ngo bavuge nuko leta ibicishije kuri we atari we yugaye amashuri ngo baze bavuge ko cyangwa baze bamwandikire bavuga yuko amashuri yugawe n'ishyirahamwe ryarasi rijejwe ndero kandi ko ryarasi yabonye ko abantu abarundi bahungutse ku myinshi n'ibyo hacabonekana ibigo bigaragara abanyeshuri batari kubarigamo rero leta ikigiko cya Samajenje niho bacumvikana n'ayo mashyirahamwe ko ibigo n'ubundi ko atabana basanzwe babiri ngo babyugare atere n'amashuri yugawe amashuri arabandanya ukuri kwabi n'ibyo byose cya Samajenje ariko arakora abarundi rero bo kwikibuka cyane cyane intungo ziserukira idindi kudahendwa kudakoreshwa amakosa nk'uko leta ya Tanzania ibicishije kuri iyo siyasa mandenge bamwe babikora badahenda abarundi babicishije ku rwego rw'abasimusungu rudasanzwe bafatikanije n'igipolisi mu bucungira bw'umutekano kandi bagakora ibintu ngo mu kubomora amazi mu gutemagura ibitegwa mu guhohotera impunzi ku mari yose tugakubitira akagohe abaserukira abandi abashefu de zone abandi kandi kubatuka muri uwo mutego umushyitsi ashyitse yerekane uko Tanzania iriko irahohotera abo barundi
urugendo rw'userukira ishyirahamwe HCR ku isi rutegekanijwe mu ndwiza hamwe kambi ya Nyarugusu nk'uko bivugwa n'amasoko yacu muri iryo kambi tukiringaho nyene mu gihugu cya Tanzania mu makuru ajanye n'impunzi abaserukira impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nduta barandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yase berekana ko ingingo yafashwe na leta ya Tanzania yo kwirukana izo mpunzi ku butaka bwayo ari ingingo y'akarenganyo mikete banditse kuri wa 14 ndamukiza impunzi z'abarundi zisaba ko uwo mutegetsi abavugira kuko hari imvo nyamukuru zituma hatari bwagere ko bategekwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi inkuru ya Eric Niyonzima
amabatandukanye yakozwe kuva muri 2015 no bakibandanya gukogwa mu Burundi ajanye no kwica ukubarezi gufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme ukunyuza abantu bakagenda amazima yongo ugwagarika no gufunga abantu hadakurikijwe amategeko kunyaga ubutunzi bw'abanyagihugu gucanwa imici migambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kuri mu burenganzira abarundi bwo gushikiza ivyumviro hamwe no kwibwanisho imbonera kwezo mu gamwe sande DFDD nizomva nyamukuru impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zashikirije muri iryo kete zandikiye mu nyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Useruko IAC kuri wa kane genekezo rya 11 ndamukiza zerekana ko atari bwagere ko zitahuka mu gihugu cy'u Burundi izo mpunzi zongera zikerekana ko aho zari zizeye ubukiriro mu gihugu cya Tanzania ahubwo abimabi yabakurikiranye mu buhungiro kuko babandanije bahohoterwa ku buryo bwose bagafungwa bakabarizwa igufa abakenyezi n'abigeme bagafatwa ku nguvu aho kugeza naho ubutegetsi bwa Tanzania bwafashe ingingo zo kugara no kubomora udusoko badandarizamo bakaba baherutse no kugara amashuri hamwe n'amavuriro hatekanijwe ko n'amashengero azobomorwa mu mpera z'ukwezi kwa cumi k'uyu mwaka inzo ngingo z'agahotero zikaba ziyongereye ku zindi zari zarafashwe kugira bikunde bemere gutaka nguvu. Kubwivyo muri joket abasore filimunzi z'abarundi mwikambi anduta bashika kuri 18 bateko igikomo bakabagiriye ko basaba umunyamabanga mukuru wa IAC kubafasha kubavugira muri leta ya Tanzania yisunge amategeko agenga IAC kugira icyo gihugu cyari cyabaye indaro cubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951 agenga impunzi Tanzania yateyeko igikomo ajanye no kubahiriza uburenganzira bw'impunzi no gukingira impunzi ku butaka bwacu.